things everybody's in the 2010s that looking back are so embarrassing. Part 20. I love math class. Said no one ever. There's this quote I found on Tumblr that I really love. It says, keep calm and carry on. We should put that on like everything. Hey, what's up, brosif? Narwhal, narwhal, swimming in the ocean, causing a commotion, cause they are so awesome. Wait, listen to this. Do you think it's saying Yanny or Laurel? I can hear both. Da 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 da